It is. Yo. Ni Zidro. Kama sauce, mean the sauce, mean the boss, mean the wild boss. Jackie, Jeshi nimba na wato kuma bodoski. Bogi nimba mbogi bado kimonyoski. Tamasha leo nile mjeyo na gaoski. Mlinge kamjoni unatokyo na kimomaka.